UMthwakazi Funerals. Sila mapolisi alentengo ephansi kodwa ona elohlonzi. Thintana lati kunombolo eziphuma ku screen. Sixoxisane. UMthwakazi Funerals. With us, you mourn with dignity at your comfort zone.